Bill.
Good.
Bill,
Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill,
Bill,
Bill, Bill, Bill,
Bill, Bill,
Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill,